Ndamal julit yangi
Massalikoul Djinane
Sagou mourid yangi
Massalikoul Djinane
Ndamal julit yangi
Massalikoul Djinane
Sagou mourid yangi
Massalikoul Djinane
Dakarou ya am sans
Massalikoul Djinane
Moussel nalak sayta
Massalikoul Djinane
Fou Bamba diar ñuy ras
Massalikoul Djinane
Barkem baraw nay khas
Massalikoul Djinane.